Secuencias numéricas de Grigori Grabovoi. Para protección energética divina. En la caja de información aparece de manera detallada cómo utilizar estas secuencias numéricas. Recita la secuencia numérica conmigo. 8, 8, 8, 8. 8, 8, 8, 8. 8, 8, 8, 8. 8, 8, 8, 8. 8, 8, 8, 8. 8, 8, 8, 8. 8, 8, 8, 8. 8, 8, 8, 8. 8, 8, 8, 8. 8, 8, 8, 8. 8, 8, 8, 8. 8, 8, 8, 8. 8, 8, 8, 8. 8, 8, 8, 8. 8, 8, 8, 8. 8, 8, 8, 8. 8, 8, 8, 8. 8, 8, 8, 8. 8, 8, 8, 8. 8, 8, 8, 8. 8, 8, 8, 8. 8, 8, 8, 8. 8, 8, 8, 8. 8, 8, 8, 8. 8, 8, 8, 8. 8, 8, 8, 8. 8, 8, 8, 8. 8, 8, 8, 8. 8, 8, 8, 8. 8, 8, 8, 8. 8, 8, 8, 8. 8, 8, 8, 8. 8, 8, 8, 8. 8, 8, 8, 8. 8, 8, 8, 8. 8, 8, 8, 8. 8, 8, 8, 8. 8, 8, 8, 8. 8, 8, 8, 8. 8, 8, 8, 8. 8, 8, 8, 8. 8, 8, 8, 8. 8, 8, 8, 8. 8, 8, 8, 8. 8, 8, 8, 8. 8, 8, 8, 8. 8, 8, 8, 8. 8, 8, 8, 8. 8, 8, 8, 8. 8, 8, 8, 8. 8, 8, 8, 8. 8, 8, 8, 8. 8, 8, 8, 8. 8, 8, 8, 8. 8, 8, 8, 8. 8, 8, 8, 8. 8, 8, 8, 8. 8, 8, 8, 8. 8, 8, 8, 8. 8, 8, 8, 8. 8, 8, 8, 8. 8, 8, 8, 8. 8, 8, 8, 8. 8, 8, 8, 8. 8, 8, 8, 8. 8, 8, 8, 8. 8, 8, 8, 8. 8, 8, 8, 8. 8, 8, 8, 8. 8, 8, 8, 8. 8, 8, 8, 8. 8, 8, 8, 8. 8, 8, 8, 8. 8, 8, 8, 8. 8, 8, 8, 8. 8, 8, 8, 8. 8, 8, 8, 8. 8, 8, 8, 8. 8, 8, 8, 8. 8, 8, 8, 8. Ocho, 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 ocho. 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 Ocho, 8, 8, 8. 8, 8, 8, 8. 8, 8, 8, 8. 8, 8, 8, 8. 8, 8, 8, 8. 8, 8, 8, 8. 8, 8, 8, 8. 8, 8, 8, 8. 8, 8, 8, 8. 8, 8, 8, 8. 8, 8, 8, 8. 8, 8, 8, 8. 8, 8, 8, 8. 8, 8, 8, 8. 8, 8, 8, 8. 8, 8, 8, 8. 8, 8, 8, 8. 8, 8, 8, 8. 8, 8, 8, 8. 8, 8, 8, 8. 8, 8, 8, 8. 8, 8, 8, 8. 8, 8, 8, 8. 8, 8, 8, 8. 8, 8, 8, 8. 8, 8, 8, 8. 8, 8, 8, 8. 8, 8, 8, 8. 8, 8, 8, 8. 8, 8, 8, 8.